Mu bisanzwe iyo abakozi bagize ico badashima mu migenderanire ya leta nabo barafise uburenganzira bwo gusaba ibiganiro, barafise uburenganzira bwo gusaba ko ikintu gihinduka, barafise n'uburenganzira bwo kugira greve mu gihe babona ko tayindi nzira ishoboka. Ariko muri kino gihe tugezemwo, ikibazo c'amatati hagati ya leta n'abigisha kubijanye kubategurira inyigisho nkarisha bwenge no kubijanye ku gikorwa cyo kubarenganura no kubaringaniriza amapete no kwimishahara, ico kibazo mu bisanzwe gifise inzira gifata. Ikibazo caramaze kuja mu minwe y'umuhuza, urwego rw'umugwi ujejwe ibiganiro mu gihugu rwaramaze gufata intumbero, rwaramaze kuvuga yuko ruzociheza rugaheza rugafasha abari mu matati kuronka inyishu. Muri kino gihe rero ijambo nk'iryo rivuye ku mukuru w'igihugu ritera amakenga y'ukubwira ati none yansi ibiganiro canke yobatazi neza ibiriko biraba. Ico nzi coco nibaza ko mu gihe ibiganiro byahagaritse ingingo, umugwi wose wibaza yuko ari ingingo itonezereza ibiganiro ntawo bihakana kandi nawe ntabyo kubihakana yokora. Inyifato rero nk'iyo nibaza ko ari ukutaronka inkuru zikwiye ku hantu ibikorwa bigeze, kuko ibiganiro bizana amahoro ntibizana amatati. N'ahandi ibyo kuri igihugu yarayashikirije nibaza yuko yoheza karaba neza yitonze, yosanga hariho aho yihenze, hariho abahinga barabona yuko uburenganzira kuko uburenganzira abigisha babufise, kandi noneho babonye yuko hariho umugwi uri kurabikora. Nicara agatekana agasoma amategeko agenga amasendika, asoma amategeko agenga abakozi, araheza abone yuko ico kibazo gikwiye gukorwa ukundi, kandi urwego kiriko kirakorerwamo kiriko kirigirwamo ari urwego mu bisanzwe urwo shobora gushikana ku muti urama.